amshumela ngadakwa power.
Hey!
ngazi ukuthi uhambe waya ungebethe amasotsha amaningi esinawo alimalila amanyawo ahambe empini ngebethe Jesus. Yeah. Come on, Joshua. What did Joshua make to Basi?
I.
Okay, to Basi.
Hey.
But hey. With a Bashadeka.
Bazibapon.
I. I'm happy. Yes, I Kodwa into yokuqala ipower yokuqala okwakumele bayamukele amasha kamoya engcwele amasha kamoya engcwele amasha kamoya engcwele uyawagiga amasha kamoya engcwele noma ngabe igift ikhona sise kodwa uyawagiga amasha kamoya engcwele
Jerusalem, what did Mama go call on the
God come and say God. Look at you, will you have a seat aside? God is a fool. The devil is a liar. The devil is a liar. Yeah, go play. Come at your home. Come at your body, sit down, sit aside. God is a fool. Yeah, the devil is what to pin what say God.
Oshumaya na ngena kuona kati kona. Afunu kaba manga. Umu Petro no Johana. Me kupuke le tepeli. Yeho da lomthanda. Me fiku mute shesi nga se sangwe leli. Lo mute ba peke na ngelu koto pisi. Umi pepe niti wati maima kono fela. Niti pepe luangwe za loke ni telo pisi. Kota kwa shukuti na madota. Isini ifa ne kolita wanala. Ali mwangi kama legosu. Musu muba na yoyonki ito. Akume koni ito kenayo. Shalala. Musu muba ufuti zona kogote.
Au.
Shumaye sada mama kami. Isilifa
la
colite asinalo que presina co esa batalla
Silifa,
Jesus. Kulezi nzuki South Africa ibisiye. ngenxa yesifo ebizwa yibhola ngaloba ngibiza kahle yini kodwa abantu banovalo ngithi mina as long lesi sifo sinesigaba igama likaJesu mabefuna izifo zingaphiliswa abangayinika amagama Ubogwas, says Pili. I think he is with his call. Uma begeba nigeza isi fo ika. Ume nasi tadi keni nika. Shoka ja. Uma je. You don't give this to Satan yenza. Ume nigeza isi. Wasi sa deka. Defeated already. Baba likeli. Number two. Lithi iBhayibheli thina esingabheki okubonwayo. Ngoba okubonwayo kungokwesikhashana. Kepha okungabonwa kungokwaphakade. Ngithi mina umisikele sike sabona hayi miscall akene ngithi umisikele nomi x-ray nomi test yabona ukusinde arthritis kusho ukuthi yazi ukuthi arthritis esikhazilapho intemporal umisikele sike sabona ukuthi kunesifo
Sisonga upgrade namhlanje.
No man have whom Yamu Yogur peace. No man have whom Tuanu Lele Patuma Yogur peace. It was a good prophet to Elijah. All the one peace, a person to another fellow us. Whatever is a person to Little Pahutu Shabel, and when I mentioned the name of Jesus, the flowers grew. And the Bogi Kamale goes, there is power in the name of Jesus. Number one,
yeah,
power of the Holy Spirit.
Yes, yes.
Number two, power of the name.
Yeah.
Number three, power of the weight. Let us preach the way. There is power in the way. Let me say, Kuluma, confess the word of God. Declare the word of God. There is power in the word of God. Preach the word. Speak the word. Make the dead sweet. There was a time when Israel just cut the soap with a Josiah. Nyan, this is my baby. Why are you not going to
pay? Yeah. Yeah.
I'll say.
Yeah.
But And begin to declare. Motopod. Sing and negate a woman.
Jesus.
Nasses will lack a lump. Elina Mancha wouldn't dream a lump.
Amen.
Or was any tall and local weave and
amen.
Find in the book.
Hey.
Some of us, the thing is a man. He was meditating in what?
Hey.
But I started tipping up men at his walk. He was a man. What I didn't want to take. I was sick. I'm lonely. Satan, I mean no soup.
Hey.
Go back to the weight. There is power in the weight. Which is why we be a tabby make over. Yes. Find the weight. Any relevant this means up. This is a task.
Jesus
Christ.
As long as you're a timona upele kote maseni babine iko ni power we unity get a partner tolu uti ngizo fumela ngana
hey
because maseni ina fumela uti uma babine kini mhlabeni
hey
befumela le noma ngabe ni futhi benze
hey
yabo benze. There is power in it. I'm a miracle in Zamani in Segi. In what in a sense? That's why you need. Nkuma Nebanja. That's why you need. Let us unite. For the sake of the kingdom. Lastly, it was the power of prayer. In what is if indeed? O Petro and Johan, but then Pili Samuel and Vavaloko Babosh. But wouldn't they take it 10 minutes? I read in the scripture. O Tibabosh and Damba, they say the Baranis. Angi karantene ukuthi ngeke uboshwe. Kodwa into engiyigarantayo ukuthi isikhathi sosihlala. Uzophuma. Angazi mina kodwa nje into engitshela yona. You will come up.
Amen.
Kukhona nje abaka 1 day. Ingakho sebefakazi ungakafakazi.
Hey.
Acts chapter 12 for Petro. Upetha kaboshwa ngaba 90. Kodwa kwaba yithukana ngoba kwathi postpone. Kuze kudlule iPasika. Kodwa into engagarantela yona. I don't know when and I don't know how. But definitely you will come out. Ese baboshu. Jebu sathi ngathi ngisengxakini nje isikhashanyana. Wathi nje ngisempini isikhashanyana. Uma relax. Isikhashanyana. Ubuda nginamali isikhashanyana. Ubuda ngibhekile isikhashanyana. Ubuda ngisebenzi isikhashanyana. God the joy comes in the morning. Ali mokhi pamoli na Jesu. Akeli mmemesele ngiphathwa lolu gobo. Akeli mmemesele ku thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ukuthi lamagibhitho wabona. Awuso phindo wabona. Naphakade. Uma uNkulunkulu akusho, let me say it to life. Nezinkinga nama-challenges obhekene nawo namhlanje. Awuso phindo wabona. Naphakade. If you believe, shout yes. What's good?
Jesus.
Little pipe in. Basha na.
Hey.
Emva kokuriliswa kwabo. Ngoba basha abantu. Aba babaziya abantu ababakhulekelayo.
Yeah.
Uma besekile. Ukuthi mayisiphelele inkinga baye ku. Baya ukubethindezela lapho.
Yeah.
Oh Petro baphume dilongweni. Abazange baye kuphi noma ngayikuphi kodwa baphuma bathi kunabazalwane ebebesithandazela uPetro umkhuba wabo uthi ayiphume enkingeni ayobonga kubantu akade bemthandazela bathi kunentezo 3 uNkulunkulu ayibekile enhliziyweni yami lena ihlala phansi 3 things lithi iBhayibheli emva kokukhuleka indawo ababe kuyo washake. That is very important to me. Umo ingcwele mayeyibeka lento enhlizweni yami uthe hamba oshintshe kumina ukuthi emva kwale nkonzo there is gonna be a shift empilweni zabantu. Ngicela ngakahlali phansi. There is a shift in your finances. There is a shift in your ministry. There is a shift in your marriage. There is a shift in your church. There is a shift emsebenzini wakho. There is a shift kule case oyihambayo. There is a shift kule publication oyenzile. There is a shift. There is a shift. Right now, there is a shift. There is a shift.
Are there any prophetic action, Mash? Are there any action? What do you call a shift in things? Who call a shift in things? Open my path to shut up a person. Open my head in your fule. Open my head in your pape. Kuzobe kune shift. Kune shift we attitude ye boss yakho njengamanje. I suka. I suka. Kune shift we application ye ke promotion. Njengamanje. Number two. There was a shaking. Number 2.
Hallelujah.
There is gonna be an infilling.
Hey.
Miss call. Hey. If there is an emptiness in your life, Jengamash. Sakwalis.
Let me say it again. Uma uze ngechukumi ithaki lakho laka moya ni empty.
Jengamash. There is a refill. There is a refill.
Uma uze ngechukumi ibattery yakho. Ilonga. There is a recharge. There is a recharge. There is a recharge. There is a recharge. If there is dryness, who let them matisai? Asha bagako se mudaza. Ibra gaso rudose bakaya. Ibra gaso rudose bakaya. Ibra kaya alaboso mede. Sina kaya koso kotolo musai. Kona madaba kuaswa yo namtash. For a long time you have been empty. You have been dry. But right now, there is an infilling. Unokuthwaliswa kwabantu ngamandla. Unokuthwaliswa kwabantu ngamandla kamoyeni. UNkulunkulu uyafilisha leyo emptiness empilweni yakho. Kunento egcwaliswayo njengamandla. Ngifuna ukukutshela ukuthi ngeke ubuyele emuva njengoba ufikile. Number 3, lithi iBhayibheli they continue.
senkulunkulu angitshele noma uzelala amaphoko akho siwaphosile phansi uthi unkulunkulu is not over. It is not over. Uma sebekhulekile indawo yanyakaza. There was a shift. Bonke ababekhona bagcwaliswa kwabakhona ukugcwaliswa. Number three, they continued. Kuthi angithi it's not over. Mhlawumbe usathana ukuthi ayiseke into ongayenza uthi unkulunkulu umsebenza kwaphela. Noma ngabe usuyikhumulile iy'mbadada zakho njengophetho walindela ukufa kusasa kodwa there is a visitation tonight. Usazoqhubeka ushumayela, usazoqhubeka uhlawula umshado, usazoqhubeka enkonzweni unkulunkulu akuzelayo. Usathane uthele lo bhizinisi liyafa, ngitshela ukuthi usathane unamanga. There is a continuation kule nto unkulunkulu ayiqalile. Siyethembile yona leyo yokuthi oqalile umsebenzi omuhle oza kufeza. USathane ubhizi lezinsuku ukhomitha ama-abortion emaphupheni ethu nasezethembisweni zikaNkulunkulu. Kodwa uthembekile, oqalile umsebenzi omuhle kithi okuthi ufeze. Uma kukhona umuntu namhlanje uthi ufuna isiphelezi uNkulunkulu bekhuluma nami in one way or the other, cela ukugijima uze ngaphambili. Just want to pray empilweni yakho ngegama likaJesu. But there is a shift. Sibra kata la mose rekaya.